kabisa wakupaa mkoche heti ya hei haska wichaka sikambe ya huu ena huu ni wakuchifi goho hile kata olo wa kile na ahia huwe choya these songs are the songs of the greasy grass the time when they rubbed out custard these songs are the victory songs.